Western music event. This is Samuel Sulamzolo. But abagcwalisa ibizethi bakithi kusasa ugcwale ibizethi futhi nje kusasa lokho kusasa ngomhla ka 12 April
ave ku chip uhamba wedwa nje 30 rand beba u 250 rand ngicela nibe khona nazobe sikhona uzobe kumnandi
kobe khona abaculi guys kobe khona abaculi wena sigebo sentambo gcoka amagubhela
kobe kumnandi
DJ Hallelujah come on
bazobe khona bebaningi ngicela nibe khona uzobe kumnandi
yithi qualisani ibizethi qualisani ibizethi sizobona nina nizobona izinto zobe